tag 5 dili tanan klase tag 5 imong naong by 5.
Tag 5, delete ka ng klase, tag 5, imong naong by 5.